Abe siti angalfu, uThando Lungaka, Lungaka, Lungaka. It shows uThando uNkulunkulu analo kothina inkinga iqala uma umuntu esuka ekhoneni kwaNkulunkulu uma umuntu esuka ebuseni kaNkulunkulu that is why namhlanje sibona abantu bazinikelile etamaseni abantu bazinikelile ezolweni ngenxa yokuthi basukile ekhoneni kwaNkulunkulu namhlanje sibemezela ukuyela uNkulunkulu hallelujah nangu Jesu nangu Jesu ngabela fear for Jesus nangu Jesu uthando lwakhe lubanzi lujulile ngelinye ilanga lithi iBhayibheli uPetru noJohn umama yakhuleka ethempelini lithi kwakhona lendoda eyayingahambi from ekubelethweni kwayo yaye isikibo ibangela ishumi, hallelujah. So now, but you are equally to the sleep as Nalo, Kepa, Yakamaka, Jesus, whom I will have. Now, after the Sakaya, La Pushel Corner City, Namshaja, whom I will have. Against all odds, against this, he will begin and also, since whom I will have, a very big Jesus. Yethu asifike mezilayo uJesu onika ukuphila okungunaphakade ufe maqondana nesono uthole ukuphila okuphakade haleluya sithi uThando Lungaka Lungaka